kamu orang merambah intiri amor kenda kau tu lo menyanggap macalo kuda main di munda wane kudi injal mawinje kang macalo kuda main di mundinge gima dano en kode kaka gima mare di calo e pinyini pinyini jawa jana wanwelu indo siapa kamu orang merambah intiri inwelu ineni kawuono kinyi onge mana kaka kwere wakanone negedhi jonyuol mabende one notieko wuodegi notieko wuodhgi kendo negedhi omiyo pinyni ka intie kikiche wadu nikech mwandu piny dhano en ang'o e piny mamwalo kaendi dhano inyuolo kawuono to kiny otho dhano dak e gorofa to kiny odak e bwo lowo dhano ringo gi gari to kiny ambulance ema riembe dhano chamo gimodwaro kawuono to kiny kudi ni chame dhano nindo e ode kawuono to kiny to nindi sanduku dhano chamo kila aina mag olembe to kiny en mbolea mag olembe omiyo kapod intiere pinyni kik icha wadu nikech mwandu mar pinyni to moloyo waherere ni mar wan mana wele piny ka onge ng'ama biro siko ibed jamoko ibed jachan aweyu mna koda mago en an Atobi Jakomenya.